apako Yesu. We uo kuma wacho mara leo. Naum. Naum nenu weche moko kuma ganda magadano. Kwa kadu kuma Thagruok. Thagruok kode chandruok gini gik madhe machal. Nitie jomose chandore. Makata sani kengyo kata jabati. Katakani uwezo tenyalo se meeting umi mejare ni to nganegi ni to chiyong mrobe negiru wakre maber karango nganeni nobedi kode uoche mineno tichadi katanganeni nobedi kode piko ne katagache karango inyalo se wadu ni keche tagru wakoro monge mane inyene tagru kuma uwe to se miyo mono moko manyoye nyume ute maber tonose uwe udigo magidegi pango kwa machielo katatagru kumine na uwe no se miyo nyako majabe no se doke tichiba ni keche tandru wako manone no eot mano nyume Thagruok mine no semiyo jomoko no sekwiro gimilugo ni kendi kendo okonyalo dhiye. Thagruok mine no wuon no semiyo chuo samoro no sedong' konyalo chamo pesa no wuon ma okonyalo konyo kata jonyuol. Hallelujah. Wiye kikibili niya meru kod wuru no thagore kodi samoro ne gigo mana mal kata otong'o ka gitiyo ne ng'ato mondo ichiem. To kawuono in ka Nyasaye no loso miyudo matin to wi no wil kodegi. Asemi kawacho niya dog ichien mondo ipare niya gweth a kume janyuol. Kendo gweth ma janyuol omiyo nyathi nyalo goli e chandruok mani chandori kendo nyalo goli okenge mane kadhe matek. Wan gi jok manodongo kiye manonyuol to mine gi natho. Samoro en ng'at mani oro kod otieno kik dhi kwe chumbi kata en jal mani nyalo ora ora mondo odhi ompi to ji to chiemo. Jehova to wacho niya en nyasach murelieti kod nyithi kiye. Asemi ka wacho niya ineno thagruok me kadheno kiyie nitie joma neno thagruok to ok oyie. Ng'ato nyalo timo gimoro to ok oyie. To jal muyie mowacho niya rabi ajawar mesia jal mano or mondo tho eto kiyie mirwaki ngimani to nyalo goli e thagruok kata masira kata wach matek mosebedo ka chando chunyi wach nyalo chando chunyi dhako kata dichuo matuo mar pressure kata tuoche mopogore donjo kuminikete thagruok iparo kaminyalo chomo onge wedeni kidhie to nyalo riembi kaguok anyuondi nosegoni bura moriembi Yesu pok noriembo ng'ato en jal makidhi kuome kata otieno kata odiochieng' kata sadi en ye jal mok pok noriembo ng'ato kendo wiye ok nyal wil kodi ong'eyo to mak mana niya pok iyie midhi kuome ikone ni ajawar chandruogni to oseroma apako Yesu sama migumba noromo ana to nosiemo ne jawar chieng' moro e sawo Shilo to ana dhi kuom Yesu kodimbo ne weche moko ka pi wang'e dhi kalakala to wacho weche moko kod iye. Wacho nwango makoto eli jadolo manomo ngari kuli chiyo ngono. Topenye niya, ibiro Amerika rango, kuwire kongo. To ana wacho niya, ana kode mirima kaparo chandruok. Kendano noma lit, edala madaki, aongi kue, nyero kode seya oroma. Sama no iye, to jaware no winjo yuaka ana, chiyo ngono. To kano dok, to nyasaye no guwe de. Ango miye uwe milungu ni Samuel. Nyarombo pasaka jal munu chiyure kamesango. Mondo chiyure mo, enkidi kuwe okode ore, ni chungi njime nga. Kato kode ore, ni ine kama nade. Inalo gochungi kamora mora kate udi mesem na nyasaye wat sama nogolo chik ni ok nyalo kuogi muru kumuru to Daniel Urimbusi nogo chonge pendi de kodi ochieng ko kwalo jawar ko wacho ni ya onge chieng mabiro kuor udi mag pinyi to ine jala mangeyo mano chiure nikete an jaware no ongeyi e wache me kadi e matek no bede ni ya di osibitalo sero mikimonji kodi yedhe poki chiuri me wacho ni ya wach ni oseroma nitie chiwok mangato nyalo chiure kuma nyasaye kuma wach mokadhie kata okang' matek moneno samoro in kod bura e kot midwarie pile kod pile kata dwe ka dwe sami chuori ma ok idhi kuma juoga kata ma ok idhi kuma jal moro kata jang'ad rieko idhi kuma Yesu loya maduong' manoloyo buch Joseph chieng' chande kogone kumu Yesu no onyalo loyo ni wachno matek bedi ni adala nosekethore kod thagruok kod weche matek mi mako sigu kod jirani miwacho niya mate jal manege kendo kunyal musuru to nitie Yesu jagach manokele jalimbe nolimo dala miere mane seyo onyalo limo dala uko kadho kuomi yie miyiego michiwori kendo mibolori alaluya owacho niya en jal mako bolruok e nyime tokelo mshada kata ne jal mageno noserumo kendo kata geno ni noserumo moseseyi iwinjo isaya paro paro maricho miseparo kata madho sum iseparo kata mone lal kata separo timbe timbe maricho kata separo timo lwany kata mondo idhi e jela to Yesu ja Nazareth jagach ok odewre nitie gik moko ling' ling' mitimo ne ji kata weche moko matek mane kwere notimo ondiki ni kwere nochamo lemo to nyikwa malekegi tho kawuono samoro gima ne wuoro timo nyalo luwi inigombo kata joku mano negi ya vita ginyachiru magi sandre dala mawagu gini manigi ni kumegi tonyalo duogo masandre apako Yesu udiyambo asemi kawachonia weyako nini wukumi Yesu rabi enajal mechi wongono kinduchi wugini nejal muse iye mana nutaguku iye wanigejo mako masa moro ngima gigisewere ni ankura ungi gini indani kama gike ni adonko dethona asemi kawachonia Ugukumi Yesu, enitie, rembe podu numu, rojal modi mumulu, nuwango goy. Madenya saye guedu, dembo makawuno, kindo, uwinjore, nekare, kanya saye ritu na u, uberi gudichu, maber, ngata madi uwode, ngata manie tije, nyasawe mi, teko matimo tijino, kode teko meduo, mende nuwango genu, marangema, marinya saye, nyasawe madi guedu, nyasawe madi ritu na u.